is your favorite podcast. This is your favorite podcast.
This is your favorite podcast. Playing your favorite summer hits. This is
Limpopo FM.
Chabira majona iwe iwe jona mzago iwe majona iwe Chabira 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 majona iwe iwe jona mzago iwe majona iwe Ojili magulibe
Oh mariro
Bona jikangawa
Oh mariro Jona mzago iwe majona iwe
Ajili magulibe
Oh mariro
Malawi gulila
Oh
Tiguyamikeni pompano pa Limpopo FM News Talk chigawo chino cha kumazulo musaiwale ndithu kuti muli ndine pompano DJ Kawarea and tili ndi a chair mu studio mwamuno komanso tili ndi alendo athu mwamuno ndithu amenewo atipeze posa chidapa ndithu komabe tikukumbusani kuti kuno ku Limpopo FM sitima gawakamba ndipo sitima pepesa tikayankhula tayankhula ndithu zimakhala choncho ndithu kulibe kupepesa kulibe chani timayankhula chuchuchu muchona chenicheni acheya mwaswera ba
ndaswera ine mwaswera bwanja DJ
ai moyo ndithu wamphavu moyo wamphavu kuzizira basi
ipa munthu basi
ai kumabe palibe vuto basi ni nthawi yake tipomeleze ndithu tikudikira alendo ndithu pamene pande kuti amene anaimba phone kuti akubwera ndithu ali pafupi ndiye tiwadikirebe ni nthawi yathu yakwanabe basi
chabino
ndithu sindizwa kumena kukuli bwanje ndikuzizirako
kani yake ndiyo mwe yakuzizira yoti basi
kuzizira
ai kuota basi
kuota Tia mika ifeso mahita ata ponya ponya ndithu. Ehet.
What happened ndithu?
Ache hapa li zindu ziwiri zitatu tikudikira alendo. Pali hapa ndundumeku ya kumwalira kwa achilima kuti aulusa kuti ndege inachita ngozi motani. Kuma mpaka na lero malipoti kulibe saa kupezeka. Zimenezi mukuzuona bwanji kapena mungawo zithandwa zile bwanji kwa Malawi.
Ya apapapa pakusokaniza kwambiri pali chimene chikubisidwa pamene pa koma tsopano amene angatuze bwino kuti kwambiri ndi alendo amene akubwerawa.
Alendo amene.
Amene onda amene angatuze bwino kuti ngani.
Angatuze kuti zili apa zili apa zili apa. Chabuni chabuni ndikumvani. Amene wa alendo afika.
Now,
yes. Hello. Oh, welcome. Hello. Welcome, honorable Kamulebo. Welcome, honorable Kamulebo.
Yes.
Mwaswela bwanji bwana wangu.
Taswela kaini.
Ah, itaswela kuzizira basi.
Hey, sorova.
Kuloko tumanyadila jila achikulira kubwela ndia akafika mstudio ya minu hati bwelesela mablande otenta bwino.
Ai ndi ifesu kufunaso mablande otenta
o. Ochoke la kuri.
Kuopa zibayo.
Ochoke la kuri mpopo en.
Hey.
Amene wakufika nitu.
Zikomo.
Ai ndi nthawi yathu tisana pitilire. Ache ya basi ni mwona alendo. Tiambe po ndithu kugira ntchito ni nthawi zikomwe kwambiri che.
Muli bwanji olemekezeka.
Ndili bwino kaino.
Ine ndili bwino. Ine ndi Kasipembe Ibrahimu.
Yes.
Amene ndi chairman wa Limpopo FM News Talk.
Yes.
Kutoka pamene tikucheza nanu chonchi muli pa air, muli pa Facebook, muli pa YouTube.
No problem.
Ndiye kuti zimene tipichezazi anthu ochuluka kumudzi akuzimva komanso maiko anzathu akumva ngakhale chiyankhulo chisakuchimva koma akudziwa kuti apa panali interview.
No problem.
Ndikudziweni?
Ine ndine Honorable Kamulebo Garuva, member of parliament wa Rumphi East.
Chabwino.
Rumphi, eh.
Ndiyambe ndikuonjerani kuti ku Rumphi East kuli bwanji.
Ku Rumphi East kuli bwino, koma mazuwa ano ndalandira maripota kuti Amarawu Electoral Commission apita kumene kukalembesa voter registration anthu kumaro ena kuti I've never heard of in the constituency akulembesa ndendauza kuti ayi Amarawu Electoral Commission sanayambe kulembesa ma registration ayi and zichitika usiku uno mmene mwandiimbira telephone apa was trying to phone them but no amene ndi anthu akuba cholinga chakuti asukuneze mavota ku Rumphi East ine dzale pere 2025 then on the truth statement tomorrow on the what is happening in my constituency yeah.
Chabwino muli pamenepo anthu amene achaka mabwera amabwera mosa kuzwisitani inu monga mwini wake wa constituency
ndizimene ndikudapa kuti amene osala Marawu Electoral Commission ayi fana khala Marawu Electoral Commission anaka ndiyimbira telefoni ndiponso nakaziwa program shoma registration ayamba mu September sana yambi pakati pano kuli konse amene akuyamba ndimene muli ma by elections then anthu amene onda amene sakundifunira zabwino ineyo chifukwa ineyo akundopa kwambiri then akuyesesa kuti chaka cha mawa ndilepere koma kumwamba kuli Yehova.
Chabwino. Tandiwuzani in general ku Malawi kuli bwanji apa timakamba zaka stress yanu ku Malawi kuli bwanji.
Generally ku Malawi kuno mbalo anga sikuli bwino politically. Why am I saying this? Malawi kuno chitikire ngozi ja ya ndege ina feda kana zuzidwa kwambiri ina ndizunza kuopya ananditenga kunyumba kuti ndina nanena voice na yake imene sina lianga kuta kutipitisa kuzomba ndikupita kuzomba kuti ayi tibwerere kulimbi tikathire fuero choka kulimba kuti ndikupita ku region ya kuno southern region from there kuti ayi tikupita kumwanza kumwanza kuti ayi tikupita kulirongwe kulirongwa kuti kuna mitete kuna miteta kuti tikupita usalima yeah from there tikupita area 30 e kuchoka about ya tikupita rumbazi rumbazi kubera 18 kupita area 30 one to be told kuti tafufuza taona kuti voice jasiano mutukurukire after that torture and when I'm saying torture it was real torture chifukwa cha ifa ya ndani ya vice president Dr. Saulos Klaus Chilima ndipo tu tisaope ndipo pano ndofandi nene tisaope munthu aliyense ufuru tinamenyera toka enafe tinalipo entertainment mamenyera ufuru ndeyineyo sana ndopeze munthu aliyense kaya ndipa let it be for the truth is we have to find out what killed Chilima. Zandege ndizo, but we have to find out who killed Chilima. What killed him? Because this stupid report is meant to come from the DIA. He was, you know, the impact of a plane. You know, that was not true. The impact of the plane was caused by something, and that something is what we should find out.
Mwakuti inuyo mutakwauza rumoli bantima malinga ndi momwe mukumvera mboyo mwanumo kuti ngozi ija pena pache inadabwitsa
ine poyamba sinafune kuti ndilowerere pokhani poyamba ndinafuna chete ndimangoti pakhale ma investigations pakhale ma investigations koma mena ndimangira is more like poking a sleeping bear when you are poking a sleeping bear mind you have to be strong otherwise things will not be good for you. So awawa ndiyamba ndeka, ndiyamba woka, ndiyamba panopundu kuti, zose zona mazite, anene choona kuzikwa Marawu kuti ngati wana, panga zimene ziti. Let them tell the truth to the people of Marawu. But if they will come up with this stupid report, that will do the contrary, from what the people know, from what the people believe in, then they will have problems until, and this will be forever. Then it's the problem of the booty. Chonde, I was then a man with your honor. Chonde, sinari just in the gay, wamba, kapena, was wamba. Deke janari ya amedonia. Ame matenga ukitana ku Democratic Republic of Congo kumene muma internal stream trips ama user ndege manage date usizoona wasati zona ama
chabino inuyo ndikumbukira kuno bwino kombiri nzaka zapita zonga ndisakulakwitsa between 1992 ndi 93 munali mmodzi mwanthu oyankhula kwambiri kufuna kuthetsa ulamuliro wa kamuzu ndi chaka chanji chimenechi mayankhula pa nthawi ya Africa
inali 1991 South Africa yeah, pa 17 August 1991 and indeed paka 1992 napita ku Norway ndi Shaire Kondowe tinakatenga drama zimene tinapangira zimene anapangira ku referendum 1993 pa 14 June 1993 leno tikati pamene paka tinaitani Samson Kano ifeyo 1992 titabwera ku Norway tinaitani Samson Kano ku Zambia wa Omarao ya Zilexayo kuti zakambirane tinaitana cha kufuchana uwa office kulirongwe ya trade union tinaita na Bakiri, na Chaka Garachazia, tinaita na Edward Banari, Harry Thompson, Oseo, sana bwere. Amena nangu bwere nari chihana yoka. Titapita mkuru saka, tinaona kutukumene kuchi. Zinu sisi nari bwina, natutumila sirikari. Ininabwira wa South Africa, ndipo tinakapangira mzoka anuja. Ndiyo antuochepa kwa South Africa. Pamene tinasoka na ndrama, utichakufa bwerele kuno kumarawi. Kuti utawinja mataza wa zamkwira ija ya.
Chabino. Pamene mayamba kuyankhula ngati ndisakulakwitsa amene munali patsogolo kwambiri ndinu achakufa chihana aja anabwera pambuyo munali ndi vision yanji ya dziko la Malawi
mbalo wanga ineyo the true history will come maybe after me or in the future to know exactly what happened if it's not the vision ya kuti Malawi mukhale eboma losa opa mundu ndipo losa pembeza mundu because Dr. Banda was a very bad killer and we didn't want to give him any chance anymore. Not only that, he was aging and he was becoming very old and uncontrollable, meaning that he was senile and he could not decide on behalf of people Malawi. So we wanted a transparent government. We didn't want those people who were around him, who were killing people, to take over from him. So we came up with a system, we came up with structures that were educating Malawians. Because by then, in 1992, South Africa kunari referendum, many daughter Dennis Oron, who was a British high, who was the South African ambassador to London, had resigned to call for a referendum in South Africa. So we took that example. Because we monitored that referendum that took place in South Africa, and we said Malawi also we needed that referendum. Yeah, so we called for a referendum with a vision that Malawi must have multi-party democracy and multi-party constitution.
Chabino, kuchokera chaka chimene chijacho, chipani chimene malimbana nacho chinali cha MCP chifukwa chinali chokhacho chimene chimalamula dziko lino
dziko la Malawi. Yes.
Chinapanga zinthu zambiri mbiri zimene anthu angono samaona po kanthu koma anthu ozindikira amaona kuti chipani chikupanga nkhanza kwambiri.
Yes.
Lerolo fast forward kuzafika lero tirinso mu MCP momwemo.
Ndiye
tukumva zambiri mbiri izi ndi izi mukusiyanitsa bwanji kapena mukuona bwanji zimene zimachitika nthawi imene ija ndi zimene zikuchitika lero pali kusiyana zikufanana
choyamba nthawi imene ija timalimbana ndi article 4 of the constitution imenena section 4 of the Republican Constitution of 1966 imene mapasa mpamvu chipancha mara Congress Party kuti palibeso chipani china chimene chingatwe kunombali ndi amapantu ankapanga zinthu manyakura ma MIP mama ulino ma pioneers ma original ma youth league kupanga kumenya anthu kubera anthu zinthu tinafuna zimene zichosedwe ati kufuru kuti ubwere democratic constitution komanso kati muone mena mamenyera anthu mena mapera anthu fratha imeneyo kunafa anthu 13,600 linane nazo linane naso is 1993 kukwacha conference center that Malawi Congress Party killed 13,600 or 800 people. Everybody was surprised, and I started mentioning the people then. And if you look at MCP of that time and the MCP of now, it's still there. The spirit of killing is still in MCP. Bomari is still now in the MCP. It was Tonse Alliance. Tonse Alliance, people voted because it was an alliance. People never voted for MCP. Koma tango tenga boma, MCP started now neglecting that alliance. They started now rejecting their, you know, their alliance partners, and they started making it as MCP government. And if you look at the spirit of MCP that was there, 1991, 1992, 1993, all along, it's the spirit that MCP is still having today, which is unfortunate. Killings, abductions, putting intimidation, suspending the constitution, because these people are suspending the constitution. And if we're not careful, gradually we'll go back to one party state. If I'm oil, we never fought for going back to Egypt. We fought for a promised land. We fought for a democratic and open society. Democratic constitution, MCP is taking us back. And this we have to resist. And I should warn MCP, muti tatose, but we'll never allow you to take us back to one party system of government. For some of us, we sweated for it, we worked hard for it, and there was blood. And when I'm saying blood, kunale antu amene anapedwa mazana mazana antu. Choja kuti Malawi Congress Party never wanted to listen to anybody, never wanted to come up with a democracy or democratic society or open society. It was just a killing. Killings and killings, and Kamuzu was everything. Everything was Kamuzu. And Chiri Chose Kari Kamuzu. And Panopo Chakwera is also doing the same. Afuna kuti Chiri Chose Kari Chakwera. Chakwera Kari. And especially when they are putting into the Achewa, the Twambiri, the majority. That spirit out Achewa, the in majority. That we should reject, because Chewas have never been in majority. It's Malawians that are in majority. We should never say Chewas. We should never say Tumbukas. We should never say Tonga, Ngoni, whoever, maybe Miao or Msena or Mlomwe. Malawi is one. It's not about the Chewa. It's about Malawi. And we should never allow MCP to do that. And my appeal is to the people of Central Region. 1993, you never voted for multi-party democracy. And now, you want to take us back there. We are warning you. We are warning them. They should never do that. Because in Malawi, it will be an upheaval that they will never stop. It will be something that the movement, the revolution, that they will never stand for it, because we don't want tribalism in this country. We don't want tribalistic elections, tribalistic Malawi Electoral Commission, but we want election and Malawi Electoral Commission standing for the people of Malawi. We respect you where you come from, because we are all Malawians.
Tabino, mwadutsapena pati, unena kuti kayamuti pa, kayamuti tani, ni mafuna ndibwere pamene koko. Chibani chibene chibende tsaboma achi.
In fact, sindi chocho chibene chibende tsaboma. Boma na wina ni la alliance. Antu anakala pamozi, majudges, achechi, mampingo, business. Anawuza antu haja kutikala pamozi, kutimutenge boma ili from DPP. Antoine because it was Toss Alliance. People never voted because it was MCP. MCP never won elections. Oma hiyo ababomari from their fellow alliance partners. Cuba, many go to Cuba. And in Cuba, they are killing. And the killings, hey, they are killing in. The blood of a Malawian, one day, get back to them. One bit, because it's crying out there, wherever it is. It's crying because this is what this is not what we voted for. This is not what we fought for when we were calling for multi-party democracy. So MCP never won elections, and today they're in power not because of the won elections. They're in power because it was the alliance, and that was those alliance. So come and they will forever give them headache. And believe you me, these people next year that are winning elections. Come what may.
Tsikulina mutaima parliament. Mumafuna kulongo sola. Ndipo munayamba kulongo sola. Zanse wa rumpi chiweta ukafika ukaronga kutiboma. Lita uyangana. Chifukanse wa unongeka. Anakuletani. Munamfa bwanji mundima mwanu.
You know, in your fighting for the people or fighting for the truth, it should be part of me, part of my blood. Sina nene msee wa chueta woka ni kapena chueta tumawe, kapena chueta mtukaronga. Nina nene msee wa mzuzu tushisha, it's not there. Msee wa mtukangawa tumkatabe, it's not there. Gender trading again, so I mean, ali yesi president akarakuwa anamiza to gender trading again. It's not there. Msee wakafukure, wakekwende nukita kafukure paka kwa utini, mperende mzimba west. Akarakuwa uje ni Peter Bingwa Mtali Kanadima, paka pamperembe hapo, kuma amangu waseo. Amangu onena chape. Maka maka wanani na utazasiza mseo mene suu narimike. Euti ni chikuwa wa rumpi sana urime. Rumpi, nyika, talire, chitipa sana urime. Uje ni tumbi, pompa, usohoya, uzumara sana urime mseo mene huo. Sana urime mseo umene uchoka rumpi uje ni kumzimba yotini, blara, tukasungu, tumzimba sana limi. Fumu, uje ni kukasungu, kukasungu nothuku, barumse wina, umene tima yenda mpaka mzimba uwerezi, upita mpaka mzimba sauzi, kwa se kuja kufumu kamenya, sugu limika. Nina nina sugu museo, umene very, very critical museo, umene upita mfumu rumpi, nika kupita so kuhewe tisa napita kwa tarire na wazo so narime kusongwe fuma songwe msuku chitipa sana rime
mbe kezeka nchawi yanga ikupita ni kudule ni pangono chikumfa so futa kwa mbiri kumbali yazo lembeta lembeta ma ID ujua kuti chikumfa kuti oza vota ndo kawoka amene adzakhale ndi ID. Kodi zizakhala choncho. Tsono kodi zikuvuta chigawo chakumwera ndi chigawo chakumpoto. Mukuchita apo chani anthu amene muli kunja kwa boma a opposition.
Mbale wanga. Wawa asayese kuti kapenefeta kuonai. Mbale wanga. Apa sinofuna unena zambiri. Chabino. Whether he likes it or not, he's getting out of power. Siti zarorena kuti anthu amene are eligible to vote as a vote citizen rolera but rukakani imena itulusa iwa kuti iwo and support mulirongo only and support imena had 14 million people lirongo cannot have 14 million people if population ya Malawi sina fikezo kutoe there 14 population ya Malawi about 15 million so atasatuze kuti 14 million masapose lirongo only they will not manage what is coming. And we are not going to allow kutumuntu. Amena ali eligible to vote as a vote munomara. Ali yense nufuna za vote munomara. Nipo tipanga choteka kuta ali yense as a vote. And ali yense as a vote. Whether pamene, they like it or not.
Pamena kutu tamafiga ojuluka kulirongo yeku. Tinene kutu ndinjira imbozi yoko nzekira kudera.
indeka iwa ufuna kutazambere njifa kutakara pakaru kakwa 20-30 kachana utuwa miaya sisi teka ndimoze chumwendo ndo wauza atuwa mena onena zimene zauti be careful ndino ana mwachepa ndino ana achepa chifukwa ziku na Malawi sida mtu mmoza hai ayembekeze zitu zimene za mawa si siku lao lero ni siku lao never seen it in the history of this country, and we are not threatening them. We are not doing something that they don't know. This will come, no matter when and no matter how long it takes. They will face the consequences.
Ndikupatse 2 minutes. Kuti mwayangule mawo maliza kuntundwa Malawi mwauzanji.
Mtundwa Malawi zokuti fetu funa bata ndimtendeni. Funa aliyense amena nduo vota za vote. Situ funa chinyengo, ngati iwo wakuta antwa kwa konda. Let people vote peacefully without rigging. Let people register in large numbers, not only in central region, in all the regions. Those who are eligible to vote, let them vote and let them get registered. And we are not going to accept shorter than that. That is my opinion, the people of Malawi, and I want the people of Malawi to be assured that you have voted us. And will always be there for them.
Tabini. 1 minute. And zina akapita kuchigawo chapakati monga afford agendelwako kumene kuja. And IMCP anavulazidwa kwambiri. Not IMCP koma DPP. Kodi nthawi ya kampeni inuyo kapena zipani zina zakazo masuka kupita kulirongwe 1 minute.
If they are not allowing people to go to Lilongwe, you are not going to allow them to come to the south, eastern region and the northern region, then it will be sad for this country, because that will result into civil disobedience and civil war, which we don't want to entertain that in the country.
Tabino.
Malawi is a peaceful country.
Inuye mkuganiza bwati mungani ya federal system of government.
In fact, what we want is a federal system of government, but not a central system of government. Federal would actually give it to Google in each and every federal state. That is what we are looking for.
Ndakuya mikani kwambiri kumaswa nane kumaswa ndikupempheni kuti tsiku lina tifukale ndapanga za chidule ndikupempheni kuti tsiku lina tikaza kupemphani kuti tijeze nanu mudzavomereze monga mtumiki wa anthu muimiriri wa anthu mtsogoleri wa anthu mudzavomereze kuti tisakeze nanu
zikoma kwambiri
ndikusiyeni mmanja mwa DJ Kaorea
zikoma
ndathokoza kwambiri apa bwana Kamlepo ineso ndilibe mafunso ambiri koma kuti ikunoko kuti Mpopo News Talk stima pepesa kuti tayankhula yani ayi ndipo tikafuna kuyankhula situopa kuti tikuyankhula nindani chifukwa amene ifeyo ari Mpopo News Talk timatumidwa ndi Malawi itanani akuti mucheze nawo itanani akuti mucheze nawo ndiye Malawi ajenda amene amatituma ndiye sitimaopa anthu ena chifukwa kuti ngati tikuopa ndiye kuti Malawi so situatumikira ndipo pano pandi
ineso ndikondwe kuti naneso sindingaope koma chakuti azipita mwaseri secretary in my constituency kuti ndi Malawi Electoral Commission akulembesa anthu. That is not true. That is forgery, which is an unprecedented and unconstitutional.
Yes, ine fuso langa lomaliza mwamvapo mwina za futi kuti kwabwera futi 400 akufuna kugawira anthu kufuna kuti azipha anthu choncho choncho nkhani imene mwaimvapo kapenayi.
Sinave chifanya kuti masiku ambiri ndi makhala kuti ndili bize ndiza sukulu yanga ende sinave nkoyamba kumva apa
chabwino chabwino ndiye basi fuso limene simungali yankhe.
Sindikuziwa chilichonse
tingonena kuti ni nthawi mtundu wa Malawi wonse mungauze zotani
mwauze kuti asaope asabwerere mbuyo ziko ndilathu ndiponso tisaope munthu aliyense. We fought for it and boma ili si boma la MCP ndi boma la Tosa Alliance. Ndatakuti boma la MCP ndeto yena kutosa tipite ku court kuti tikafufuze how did it come that it was boma la MCP when people that voted were for Tosa Alliance. In the constitution is not there because they wanted not the constitution, to tamper with the constitution, but they wanted the constitution to be intact. This is why they actually had fielded Chakwera and Tambara Kuda to be their symbol. Otherwise, if it was registered like in Kenya, then for coalition, this government was not for MCP, it was for that coalition.
Ndikuthokoza ndikwambiri onaboka mlepo kaluwa tayamika kuti mwatiendera ndithu konkuno ku Limpopo komanso tizafuna kuti tsiku lina chifukwa interview yanu anthu ambiri mwina atiimbira foni kuti amene tikuafuna ife tiyankhule nawo tokha osati inu koma ife tiyankhule nawo ndiye tikupemphani kuti zikachitika zimenezi muzatiyandikire ndithu kuti muzacheze ndi amalawiso.
No problem.
Ndiyathokoza mukhale ndi usiku wabwino amayi moni abambo moni ndi ana omwe kumeneko.
Ziko.
Ya munali ndine DJ Khauri ya pampano pa Limpopo FM chigawo chathu pamene pande kuti tamaliza ndithu kucheza ndi munthu wankulu kuchokera kumzimba uku amene atimati onabo kamlepo kaluwa
sango zayandikira kumataika malamulo
achaniso
Zimaya amena ni ndiana atatu kumosi ya nazi bambu.
Hey.
Saa kunilo kafura.
Bwanji.
Oh, ndi urisazi wa kusanka kaya. Zata kule kuna sanka mamuna. Akakasa keso kule.
Ya izi kwa mkambili munali ndine pompano DJ Khauri andi mbale wanga amene nditu. Amene Kaspembe. Ibrahim Kaspembe. Amene ndi chair watu wa pompano. Popo. Ndithu kuchokera kwa ine DJ Khauri tizachezanso siku lina ndithu ehe koma musaiwale kuti programu imene amatipasira ndi Victoria.
Kwanzekani kusanka my 1-1 my white kuko inje ya watu ndi my Victoria Peter Kinspiru Shadow MP watipani cha GTP pamene mwosa kare mkusanka sugoleni mbambande Professor Afa Peter Mitalika za sankeni so MP mbambande amene watu ndi my Victoria Peter Kinspiru GPP chipani cha chitu kuko.